Shalom, shalom, bendata bakundwa. Maranata, Yesu araje, twame tuvibuka. Nukuri Imana iragize neza, Imana iradutabaye, Imana ni nziza bene data. Imana yacu irakora, Imana yacu irakomeye, Imana yacu iratabara, kandi Imana yacu irumva amasengesho y'abera. Ushobora kuba uzingiwe n'ahantu, uri mu kasho, uri mu karindagizo, k'umwasi Satani. Mugabe Imana yampaye amajambo uyu munsi, tugomba dusenge, twongere dusenge isengesho rivuga ngo isengesho ryo kumenagura imisozi. Tugomba tugira isengesho ryo kumenagura imisozi. Tumaze iminsi twumviriza ingene Imana itabara yatabaye ba Moridekayi na Esiteri. Ego Imana yacu iratabara. Hari abantu bariko batega ubwoba n'abandi. Mbega umuntu afise impwemu gusa mu mazuru yo gutera ubwoba nkande. Hari abantu bafise ibisigo byo kurindagiza abandi, byo kuburagiza abantu b'Imana. Muntu akaba mu gasho akarindagiza uwundi. Mbere hari abantu bazi ko aribo baganjiye isi kubera ibyo bakoze, bagasinyiranira n'amaraso yabo kuri Shetani, bagatera ubwoba abantu. Muntu ashobora kugutuma ku ijambo akakubwira ngo wewe ndaguhaye iminsi 10, wewe ndaguhaye iminsi 30, ugasanga hewe umuntu ariko agushingira igihe uzopfira ko n'igihe azokukorera ku ikibi. Mugabo ugasanga nawe uciye ugira ubwoba, ugatetemera, ukagugumwa, ukavuga turye yavuze, icyo avuze kica kiba. Ariko nashaka ndakubwire ngo urya yaravuze. Mugabo urya si Imana, Imana ivuze, niyo ivyivuze bica biba. Mugabo umupfumu canke umurozi arashobora kuvuga aherekejwe n'ubushobozi Satani yamuhaye yishimiye. Mugabe Imana ikamutwengera mu ijigo, ukasanga ibyo yateguye byabaye ubusa, byacitse amazi kubwa Yesu Kristo. Hari imbaraga z'amaraso ya Yesu ngo Mana batkeburire ngo twizere. Hatagira umuntu wumva ijambo avuze. Wewe nimba ataca Imana ikwagiriza, nimba uri muri Yesu hagariyeseyo n'ibirenge byawe bibiri, ibindi by'ibishirira bifumba ntibigutere ubwoba. Intambara ni uha n'ibicantege biriho byinshi mu isi, birahari, birahari, bishobora kubuza abantu amahoro, bigashobora kuburagiza abantu, bikabarindagiza. Ugasanga abantu barikora monti kinyoma. Narababwiye ngo iyo babantu babonye umuntu yihanye yizeye Yesu, umengo babana b'Imana baca bashavura, ukamengo bibaye source yuko baronka inkuru barema ati naka yahora agendera muri mugabo uno munsi yavyihanye. Narababwiye ngo wagiriwe ubuntu arihana. Mugabo we uriko wararaza umuntu yihanye, ndagomba ndakubarire ngo urashobora kumukorera ikibi muri iyi si. Mugabo nawe nta buruhukiro bw'umutima wawe uzoronka, kandi ngera ugereramo abandi. Narababwiye ko ari Imana izokugereramo. Murabe ibyo Hamani yari yakoreye Moridekayi, amwifuriza urupfu, amwifuriza kumumanika. Mugabo birahinduka, Imana barimanika Hamani, umwasi w'Abayuda yari yabagiriye ishari. Umuntu wese w'ishari n'inzigo, umuntu wese agomba kuburagiza mugenzi we. Nashaka ndakubwira ngo ntunezererwe icago gishikiye mugenzi wawe, kuko niwakinezererwa nawe Imana izokwihasura, kwishubije ku mutwe ibyo bintu nyene, kugira ngo nawe ubabare, wumve kuvuga abandi ingene bibabaza, wumve kubeshera abandi no kurementaniriza abandi ingene bibabaza. Imana izosubiriza mu nkoko igikorwa cy'umuntu wese yakoze bene data. Turaza kubona ingene Esiteri na Moridekayi nta kindi cyabaraje ishinga atari uko Abayuda batabagwa, barasenga Imana bizigira Uhoraho. Duso ngaha kuri mirongo ya nyuma y'igitabo cya Esiteri igice cy'icyenda 29 niho hatubwira ngo nuko umwamikazi Esiteri mwene Abihayari Abihayiri na Moridekayi Umuyuda bandika mu bubasha bwose bashinga ibyico cete cya kabiri cy'ibya Purimu. Nuko Abayuda bose bo mu bihugu 127 ari ivyo bihugu vya Ahasuwerusi barungikirwa ivyo vyete birimwe amajambo y'amahoro n'ay'ukuri. Mani shimwe nta kindi categerezwa kuturanga kwandika ivyete birimwe amajambo y'amahoro n'ay'ukuri, kurendagiza abantu umuntu akabuza amahoro umuntu ngo ni uko yihanye, umuntu akarindagiza amahoro umuntu akabuza amahoro umuntu. Twumvise abantu benshi barongoye amashengero babarongoza ababishopa abasenyeri abitwa ngo n'abapasitori ngo n'abapotre ngo n'abaprofete, mugabo ugasanga hari izindi mbaraga zima zikuzimu bakorana nazo bagahunika abantu mu ishengero, umuntu akifatira abantu bose bakagenda bameze nk'intama. Dukeneye ayandi masabo na bene data kugira tumenye abarongozi b'amashengero dufise ingene bameze. Ugasanga umurongozi n'umusambanyi, ugasanga umurongozi n'umuja kuzimu, n'umuntu yagurishije ubugingo mbere akacagurisha n'ubwo abakirisu kandi abo ugasanga niwo bashizwe hejuru bakomegwa amashi. Turakwiye gusenga Imana yambariye ngo nidusenga isengesho ryo kumenagura imisozi abantu bose bateretswe mu bibanza kanaka, byaba iby'amashengero byaba iby'igihugu, mugabo bagurishije imitima yabo kuri Satani bagatanga n'ibimazi ku bandi. Imana ifise ububasha bwo kumenagura ibyo bihindizo byabo by'icuma ikabirandura uko yatabaye Abayuda niko yimirije kugutabara. Yewe muntu uri kuratega ubwoba, nashaka ndaguhumurize ngo Rema, Mana yampaye amajambo yo kukubarira ngo humura, uhora hari kumwe nawe. Imana irashishikara, barandika muri Esteri 10:3 ngo kuko wa Muyuda Moridekayi uwari amurengeye yari umwami Ahasuwerusi gusa kandi yari agahambaye mu Bayuda, yashimwa n'abiwabo uko bangana kandi yamayendeza ubwoko bwabo ibyiza, akavuga ibihesha urubyaro rwabo amahoro. Haleluya! Nguko kumuntu w'Imana akwiye kumera, ni kwifuriza ibyiza aba ubwoko bwiwe, igihugu ciwe, ishengero ryiwe. Uyu Moridekayi mwibuka aho yatanguriye, yicara ku muryango, yicara hariya ku muryango ari umusiti yugururira umuryango umwami, ntiyahembwa mugabo kubera kwihangana no gusenga. Imana igenda iramuduza iramuduza kugeza igihe yerimina basi. Uyu munsi ubona basi aribo baduga, ukabona bakoze ibintu bibi aribo baduga, nibo bahanuzi, nibo bakora ibi, nibo bahanuzwa ijambo kubera imyuka mibi yakuze baba barahunikishije abantu. Ariko nashaka ndakubwire ngo iminsi y'abanyakibi iharuriwe ku ntoki. Umviriza uko ijambo ry'Imana ritubwira ngaha muri Yesaya 41. Mwumviriza abantu bishimira ibigirwamana, Yesaya igice cya 41, turahera ku murongo wa 21. Mwumve ukuntu Imana ivuga abantu bishimira ibigirwamana, ukuntu Imana ibavuga ngo ibigirwamana nta kimazi. Nimuzane ibibumbano, nimuzane imiburano yanyu, nikuhorahagize muserure inyanduruko zanyu zikomeye, ni ku mwami wa Yakobo agize. Nibabiserure batubarire ibizoba, nimuvuge ibyabayeho ibyari byo kugira ngo tuvyiyumvire tumenye iherezo ryavyo, canke se mutwereke ibizoza, muvuge ibigiye kuzoza hanyuma kugira ngo tumenye ko muri Imana n'urudome ruto. Mupfe gukora iciza canke gukora ikibi kugira ngo tukirabe twese tujoregwe, raba ntaco murimwo kandi n'igikorwa canyu n'ubusa, ubahitamwo ababaye umuyobe. Nahagurukije umuntu avuye iburaruko kandi araje uwambaza izina ryanje, avuye iburasirazuba azokata abaganza nkukata ugondo canke nkuko umubumvyi akata ibumba. Ninde yabivuze uhereye ubwa mbere ngo tubimenye, canke ninde yabivuze kera kugira ngo tuvuge tuti ivyo ni iby'ukuri? Nuko ukuri koko, nta wabivuze nukuri, nta wavyerekanye nukuri, nta wumvise amajambo yanyu. Ni jewe nabanje kubwira Siyoni nti ngabo baraje Yerusalemu, mpatuma intumwa yo kubabwira ubutumwa bwiza. Naritegereje mbona atawuriho, muri bo ubwabo nta n'umujanama ariho yoshobora kunyishura n'ijambo na rimwe mbabajije. Raba bose ibikorwa byabo ntaco birimwo, kandi n'ubusa gusa. Ibishushanyo byabo byavugutiye byavugutiwe mu nkero, ni bwa muyaga kandi n'ubusa. Imana idufashe cyane. Bene data, bo bantu bishimira ibigirwamana. Mu by'ukuri hari abantu bari ngaha ku isi bakorera ikiba abandi, mugabo kugira ngo wewe ubeho hari umugambi Imana yagushingiye. Wabanje kuja mu byiyumviro by'Imana, Imana irakurema. Abantu barashobora gukorera ikiba abantu, mugabo ikibi bakukorera ni icyo Imana yemeye. Kuko twumvise ngo nta cyiza cyangwa nta kibi mushobora gukora, kuko Imana irihasura ko abantu bayo barinzwe. Ikiba abantu barashobora kugikukorera ni iby'ukuri, mugabo Imana ibibabona, kandi Imana iba yabiretse kugira ngo ikwigishe. Ni hamwe yavuga ngo niwaca mu mazi inzoba ndi kumwe nawe no mu muriro, imbeya ntizizokubabura. Bene data, ureke gucigwa ivutu n'ibyo uri kuraraba uyu munsi, kuko ibyo uri gucamo uyu munsi ikindi gihe Imana yarambariye ngo ibigeragezo by'uyu munsi ni ntahe yawe y'ejo. None ugomba kuzoshingira intahe abantu gute? Ati narishwe n'abarozi baranyiruka ko abaframason mu isi yose bo muri Afurika nzima bangira ku inama kugira banyice, kugira ngo banzimirize izina ryanje mu isi ryibagiranwe. Hanyuma Kristo aranyimana, Kristo Yesu arantabara. None uzoshingira abantu ntahe gute bariko baca muri ibyo bihe by'abafrimaso barogwa, babwiwe abantu bagakatirwa ngo tuguhaye iminsi, mugabo ukababwira uti humura, mu ijuru hari Imana itabara. Iyo minsi bagushingiye ni abana b'abantu bafise impwemu mu mazuru, na Satani wabo yababeshe, mugabo Kristo Yesu aramuruta, yaranesheje rupfu na kuzimu. Niwe afise ububasha bwo kugushingira igihe cyawe uzopfira mu isi. None nta bari barahawe iminsi muri mwebwe bagakatirwa bati tuguhaye iminsi 20, tuguhaye 10, 15, ati wewe uriho utariho, mugabo ku bwa Kristo Yesu akakwimana. Atari uko bagukunda, atari uko bashaka kubaho, kuko bazi kugiye kumena amabanga yabo, bakavuga bati reka tumwitange, bakakuroga, bakagutera ibi na biriya, ariko Yesu akaza akagutabara. Uyu munsi nukiriho, none nagomba ndabaremeshe, ndababwira ngo abantu bose bariko barahigwa, bariko bari mu karindagizo kibi k'ibyaha, bari mu karindagizo kababahiga ngo babatere ubwoba. Abona abantu bafise impwemu mu mazuru, mugabo Uhoraho, isunga Uhoraho mwene data, izigira Uhoraho n'umutima wawe wose. Hanga amaso mu ijuru, panza amaso yanje kuri wewe Yesu, panza amaso yanje kuri wewe, panza amaso yanje kuri wewe Yesu, panza amaso yanje kuri wewe. Kukuru mwizigirwa mu nzira zawe, werekana urukundo kuba waremye, ushizwe hejuru ninahazwe izina ryawe. Mwami Mana uhambaye, panza amaso yanje kuri wewe Yesu, panza amaso yanje kuri wewe. Hanga amaso yawe kuri Yesu mwene data. uwo Yesu ntiyigera ahemuka ngo ibigirwamana byabo ntacyo bimaze. Abo banyakibi bazi ko bakoreye ikiba abantu. Mwibuke inkuru ya Yezebeli n'ababariye, mwibuke ingene Yezebeli yari yarasengereje Abisirayeli, arabarindagiza, abazanira ubupfumu, abazanira uburozi. Umwami aha bakura umutima kuhoraho, bituma apfa nabi Imana imwicara ubikubera ubwicanyi yagiye akora. Bene Data icyakiranwa, abanyabyaha bapfa nabi, abanyakibi bapfa rubi, barazimangana baka aho bahora. Ntimusubire kuhamenya, nubwo bakora ikibi bamara imyaka myinshi bazengereza ingo, nubwo bamara imyaka myinshi bazengereza imiryango, bazengereza amashengero, bazengereza ibihugu, bahanura abaperezida ibibi, bahanura abantu nabi, abaganza. Ugasanga hari abantu bafise ubushobozi bwo kwinjira ahantu hose uko bashaka, bakinjira badasabye audience, bakinjira batadodoye. Wewe urinda gusaba audience, ukamara umwaka utararonka audience kugira ngo uje kuvuga icyo Imana yavuze. Mugabo barungikwa na shetani, nibo bahanura abakuru nabi, bakabahanura ibibi, bakabosha nabi, kuko biyambika urushato rw'intama na baramabingira muri bo. Bafise misiyo ya satani yo gusambura ibihugu, bafise misiyo ya satani yo gusambura amashengero, bafise misiyo ya satani yo gusambura, bagasambura bene Data, bagasambura imiryango. Nabonye Imana inyereka ingene bateza ingwara imiryango, ugasanga barafyonza amakansera atariyo, amadiabete, amahipertension, umuntu akama mu magogwa y'ingwara, amaestoma, amaavese. Imana yanyeretse n'amaavese satanika abantu batera abandi, ugasanga umuntu bariko baramuzengereza. Ariko umunsi w'urubanza rwabo ni umwe. Ibuka igihe Yezebeli yari yaramaze igihe amanurira Abisirayeli abicarubi, umugabo nawe umunsi wa jujema, uko yakoreye abandi niko bamukoreye. Umunsi umwe ngo Imana ihagurutse umwami yitwa Yehu, araza mumenura muri etaje, amukororera hasi amumena umutwe. Reka ndakubarire mwene Data, ibyo biriko birakwiruka ko, ibyo biriko birakuzengereza, ibyo byakuhahamuye. Hari abantu Imana yanyeretse bahahamutse, basigaye bameze nk'abadeprime, basigaye bagenda bagenza itima kubera ubwoba bababitsemo. Abo baruzi batera ubwoba abantu, abaframaso batera ubwoba abantu, basigaye bagenda nk'abantu bari deprime, bahahamutse, bagize ubwoba bwinshi. Abandi bagatinya no gusohoka, bagatinya guhura n'abantu, abandi baratinya umuntu wese bahuye kubera ibikomere bagiriwe. Ariko nashaka ndakubarire ngo Imana irihuse, irihutanije ubutabazi mwene Data. Hari ubutabazi Imana irikiramanura. Ehereka ndakwereke ngaha muri Yesaya 40, umurongo wa 27, uko ijambo ry'Imana rishishikara kutubwira kugeza 31. Haravuga ngo, ni iki gituma uvuga yewe Yakobo ukiganyira, yewe Isirayeli, uti inzira yanje inyegejwe Uhoraho, kandi uti byanje Imana yanjye iravyirengagiza? Ntiwabimenye, ntiwari bwabimenye, nturabyumva? Uhoraho ni Imana ihoraho, umuremyi w'impera z'isi, ntadendebukirwa, ntaharuha, ubwenge bwiwe ntibuserangurika. Niwaha inkomezi abadendebukiwe, kandi utagira intege amwongera inkomezi. Imisore yonadendebukirwa ikaruha, n'imisore y'imikangara yo kwica kigatemba. Ariko abiteze Uhoraho bazokwama biyubura mu nkomezi nsha, bazodugisha amababa nk'inkukuma, biruke ntibaruhe, bagende ntibadendebukirwe. Nguyu umugabane w'abiteze Uhoraho mwene Data, ngo imisore y'imikangara yo kwica kigatemba, ngo ariko abiteze Uhoraho ntibazokwigera baruha, ntibazokwigera badendebukirwa. Abo bantu bihebuye, abo bantu badendebukiwe, abo bantu batewe ubwoba, abo bantu bakatiwe n'abadayimoni, nashaka ndabaremeshe, ndababwire ngo mu ijuru hari Imana itabara, ngo Imana ntiruha, ngo nturabyumva? Uhoraho ni Imana ihoraho, umuremyi w'impera z'isi, ntadendebukirwa, ntaharuha, ubwenge bwiwe ntibuserangurika. Niwaha inkomezi abadendebukiwe, kandi utagira intege amwongera inkomezi. Agasanga udendebukiwe, ehe, nguyu umuntu aguha inkomezi ni Uhoraho. Ngaha inkomezi abadendebukiwe, nk'utagira n'intege akamwongera inkomezi. Hari abantu navuze bari deprime, uyu munsi bagenda bafise ubwoba, uyu munsi
bagenda binyegeza uyu munsi batinya abantu kubwa ikibi babakoreye ariko nashaka ndakubarire igihe kirashitse kwijuru rimanuka rigatabara bera hari imana yambwiye ngo hari ijuru rimanutse gutabara bayo gutabara banzengerejwe gutabara bakatiwe na satani aba badayimoni barindagije wewe uhumure gusa wite guhoraho ntibakubeshe ngo tukujane ku mupfumu ntibakubeshe ngo nugende ukora ibindi bikomeye ibyaha kugira ngo ushobore nawe gukomesha abandi oya n'uwisunga uhoraho niuraba uhoraho hanga amaso yawe mu ijuru nk'uko umuririmbyi yavuze ngo mpanze amaso yanjye kuri wewe Yesu kuko uri Imana yera n'Imana ishoboye nk'inkomezi zayo ntizisirangurika n'ubwenge bwayo ntibusirangurika mwene data ngo imisore yonadende bukigwa ikaruha n'imisore y'imikangara yo kwica kwigatemba ngo ariko abiteze uhoraho ntibazokwirane bazokwama biyubura mu nkomezi nsha bazodugisha amababa nk'inkukuma biruke ntibaruhe bagenda ntibadende bukigwe ite guhoraho mwene data mbega witeze iki wewe muri iyi minsi witeze iki hasigaye ukwezi kumwe kutarenga n'iminsi mikeya kugira umwaka uhere twinjire muri 2022 iyi 2020 wari witeze iki none warose iki none n'ubu muri aya mezi asigaye wiyumvira kuko ukwezi n'inusu gusigaye imana idashobora gutabara ibyawe gutabara uku kwezi gusigaye n'iminsi 10 ngira ngo canke 20 hari imana ishoboye gutabara imana igakutangaza witeze iki kuva muri janvier none umaze kuronka iki witeze abantu Imana ivuga ngo haravumwe umuntu yishimira abantu umuntu yizigira abana b'abantu mugabo abiteze uhoraho ntibazomaramara mwarabibonye muri Yesa muri Zaburi 25 umurongo wa gatatu ngabizigiye uhoraho haleluya ntibazomaramara ngabahe mukatanya nduruko nibo bazomaramara nago bamara kubarire mwene data witeze iki muri iyi minsi sigaye ngo mwakurangire umunsi abantu baramaze gupanga n'isi y'imwemu yaragupangiye harabapangiwe kugira bashobore gutangwa kw'ibimazi kuri Noweli kuri Bonane ariko ndabarahiye mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima nkorera abo bakatiwe n'abasi na satani ntibazobabona amaraso ya Yesu ubutabazi bw'amaraso ya Yesu buramanutse kugira bubatabare Imana irabatabaye Imana irabakuye ko ayo masakrifisi bari babateguriye ngo satani azobarye ko brochette kuri Mbonane kuri Noweli birahindutse hari Imana itabara hari Imana imanukanye uburinzi n'ubutabazi hari protection Imana imanukanye niyo mpamvu nababwiye ngo senga Imana ntucike intege ntufata decision yo kuva mu ishengero yo kubivamwo ntucike intege ahubwo senga iyo uri kucika intege iyo uri kuwihebura uba uri kuraha ingufu satani ariko iyo ushishikaye nubwo bakuvuga nubwo bagutwenga nubwo bakurganira inzara ukabandanya uba uri kuraha Imana ububasha n'inzira yo kumanuka ikazi igakora igasabagiza abansi bawe bamwe bagutwenga bamwe bakurganira inzara bamwe bakuvunirana ingohe uzobarondera ubaho baciye ubahebure kuko urugamba si urugwana n'uhoraho wewe shishikara gusa usenge iyo dusenga mu isi y'impemu hari ibintu bikoreka hari ibintu bimenagurika hari imigambi ya satani imenagurika Yesu akayisambura nashaka ndakubarire ngo ntucike intege ntugire ugudende bukigwa ngo imisore y'imikangara yo kwica kikanatemba mugabo abiteze uhoraho naho wabura umutama umutamakazi inkumi umusore ari muri Yesu arimo amavuta ya Kristo Yesu ndakurahiye ngo ntawe uzogushobora uzopfa ari uko igihe cawe kigeze kuko narababwiye ngo ko twavutse rimwe no gufata uzopfa batagutera ubwoba ngo barakwishe ngo baragutanze kwimazi hari abo bari barakatiwe k'uyu mwaka batawumara mugabo no munsi bariho n'ubu nyene n'ubwo bagerageza uzowumara ku bwa Yesu ntuzowumara ku bwabo ariko uzowumara ku bwa Yesu nashaka ndakubarire ngo nureme hari Imana mu ijuru itabara mwene data Haleluya reka tubandanye Yesaya 41 umurongo w'umunani kugeza 16 41 umurongo w'umunani wumva iby'Imana ivuga ngibiremesha bubaha Imana ariko weho Isirayeli musavyi wanje Yakobo wonatoranije ruvyaro rwa Aburahamu umukunzi wanje umvira izingane karifikasi Imana ibanza guhabayo ngo ariko wewe Israel umusabyi wanje tanga urumenye kuri umusabyi w'Uhoraho ubwa mbere Yakobo wanatoranije ruvyaro rwa Aburahamu umukunzi wanje nubanze umenye kuri umukunzi w'Uhoraho ikindi gihe Imana yambariye ngo narababajwe mama Sira n'abapasitori benshi n'ababishope benshi n'abitwa abakozi banje benshi batariko baritaho intama ngo baziragire bazijanye kuzimu abandi batanze imitima yabo kuri Shetani umuntu ugasanga n'umupasitori n'umubishope mugara umuframaso ari umurozi ari umuntu agenda gusinyiranira amakontra na Satani ugasanga ari mu ishengero ariko akorera byitwa akakorera Imana mugara imanda te na Satani ariko akorera ubwami bw'umwiza birababaje birariza birateye intono birateye akabonge ingene abantu biyitirira izina ry'Imana mugabo ariko bakorera ubwami bwa Satani bene data nibo babusanga batorera ibyaha ugasanga baraganisha abasambanyi ugasanga baraganisha abantu bakoroye inda ugasanga barakanisha abantu bafite inda zimvuka ugasanga binjije ibizira mu ishengero binjije ibintu by'ubumaka mu ishengero bakareka abakobwa bakaduga kuri sene bambaye ubumini buja kugwisha abantu butako bwose buri hejuru ugasanga bambaye za mukonda uti bakaba bariko baraduza amaboko umukondo wose ukaja hejuru ngo bariko batazira Imana kumbe n'amamisiyo satanike n'amashengero afisemo ibisigo kugira ngo bagwisha abantu babatware muri Gehenomu kuko bitirirwa ngo bakorera Imana mugabo akorera ubwandi bwami Satani yarababwiye ati mugumye mu mabwate donwi ntabazo basangayo tanguza amashengero tanguza amaministere rukristo kugira mufrapa abantu bakazana abantu badakijijwe akaba ari bo baha ibikorwa akaba ari bo bacoka kuza mu maposte kanaka kandi wewe wagira uravuga ugifise amasabona bakaca bakwiruka kati wewe hora ntacu ufise uvuga bakakuza iby'umunwa abantu b'Imana bavuga ukuri ugasanga bagenda binyegeje mugaba abanyakibi narababwiye inge ni kibi abantu basigaye bagifata bakacandika ikoti ikaruvati bakanigana ishati bagashirako bakaca bazana ipantaro bakacambika bagaca bagitereka ku ntebe bakagisasira mugabo wewe umunyakuri wagira uravuga akaba ariwe birukako bakavuma bakakwirukako mugabo humura hari imana izabayo by'ukuri hari imana izabasabyi bayo yaravuze ngahao ngariko wewe Isirayeli umusabyi wanje Yakobo uho natoranije ruvyaro rwa Aburahamu umukunzi wanje wewe uho natoye nkagu nkagukura ku mpera z'isi nkaguhamagara nguve ku mfuruka zayo nkakubwira nturi umusabyi wanje naragutoranije sinagutaye ntutinye iri jambo narikundiye Imana iri kiravugira abantu ngo ntimutinye ntutinye kuko ndi kumwe nawe nturi wenyene mwene da ntukihebure kuko ndi Imana yawe nzogukomeza nzogutabara mbere nzo kuramira n'ukuboko kw'iburyo kukugororoka kwanje ehe abakurakiye bose bazotetegwa bamaramare abagutonganya bazocika ubusa baranduke abaguhaririza uzobarondera ubabure kandi abakurwanya bazocika ubusa bakamangane kuko jewe Uhoraho Imana yawe nzogufata ukuboko kw'iburyo nkubwire ntutinye ndagutabara haleluya naravutse ngo gutabarwa n'Uhoraho no kuba muri kamwe n'Uhoraho birateye umunezero bene data ariko birateye ubwoba kurekugwa n'Uhoraho kumvuri kurakora nguri bishope kumvuri kurakora nguri pasitoro uri diakoni uri kinakiri umuririmbyi mugabo warabaye lashe Uhoraho yaragukuye kwigikukingira uragenda mugabo imyaka n'iminsi yawe birikira baharurirwa ku ntoki ariko abizi gihoraho Imana ibabwira ngo ntimutinye ntutinye ngo nzogufata ukuboko ntutinye musibawe Yakobo namwe nkehwa z'Abisirayeli nzogutabara nikuhora hagize kandi uwera wa Isirayeli niwe mucunguzi wawe bene data yabise ngo nkehwa za Isirayeli kuko igitigiri nyamwishi cyari cyaramaze gupfukamira abayari nk'uko Imana yambwiye ngo muri iyi minsi abavuga ukuri ni bakeya cyane ngo bose ngo benshi mu bantu bita abakozi b'Imana isont déjà fléchi les genoux devant Baal benshi baramaze gupfukamira abayari baramaze gupfukamira Yezebeli kuko abateye ubwoba ariko ngo igitigiri gitoya gusa gisigaye kicubakwa kuvuga ukuri batitayeho ikintu na kimwe batitayeho iby'amagara yabo mugabo bisigiye uhoraho gusa yababwira ijambo ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe wumvise iby'Imana yababariye ngo ntutinye musibawe Yakobo namwe nkehwa za Isirayeli nzogutabara ni kuhora hagize kandi uwera wa Isirayeli niwe mucunguzi wawe raba nzoguhindura igisekuzo gisha gikarishe gifise amenyo uzohuragura imisozi uyinoze uzohindura uturambi nk'umuguruka uzobigosora umuyaga ubitumure agashururu kabishwiragize nawe uzohimbarwa n'Uhoraho wirate uwera wa Isirayeli Imana ishimwe cyane haleluya ehe ngo uyu mugabane wabiteze Uhoraho ng'Imana igiye kubahindura ibisekuzo igiye kuguhindura igisekuzo ngo nubwo wiraba ukabona umengura umusibi imbere y'abo bantu bigize ibimana erega hari abantu bigize ibimana muri iyi si bazi ko bategeka bavuga bikijana bazi ko bavuze ico bavuze ari ico nyene injira hose bategeka bose bahanura bose bakabahanura ibinyoma kubera bamaze guhunika imitima yabo mugabo Imana irarahiye ngo irahinduye igisekuza abana bayo kugira ngo bamenagure imisozi n'utwo turambi n'ibyo bisozi biri imbere yawe Imana iguhinduye igisekuzo kugira ngo ubimenagure kandi uzobimenagura atari uko ufise inkomezi mugabo inkomezi zihawe n'Uhoraho kuko Imana irihasira kabayo igiye kubatuma ikabatabara ibaha ibyangombwa bikwiye nubwo abigitigira nyamwinshi bamaze gupfukamira abayari bakagurisha imitima yabo ikuzimu ariko hari abasigaye ngo batapfukamiye abayari abo ni Imana igiye gukoresha guhindura igisekuzo ngo imenagura amahanga ibyo bisozi biri imbere yawe ni bisozi by'ingwara ni bisozi byaguteye ubwoba by'ubushomeri ni bisozi byaguteye ubwoba by'ibi na biriya ndagomba ndakubarire ngabakuzengere Uhoraho yavuze ngo uzobarondera ubabure kuko ngo bazotuma ubwo bameze nk'iki nk'uko umuguruka ngo uzobigosora nk'uko umuyaga ubitumura ngagashururu kakabishwiragiza hari abagiye gushwiragizwa n'Uhoraho hari abagiye kwakwa babe découvert abakoze ikibi abagiye basasika inganda au niveau spirituel au niveau physique Imana igiye kuba tetereza Imana igiye kuba maramaza Imana igiye kubagaragaza ibikorwa byabo by'umwiza bijabona kugira ngo abantu bose bababone babakabarore babakamenyo mu bantu kuko haradashobora kuguma yihanganiye ibyo bikorwa by'ubugarariji biriko birakorerwa munsi y'ijuru ehera aba Yesaya 42 naho umurongo wa 6 kugeza 9 cye dusimba 13 kugeza 17 kugira ngo cye turangiza Yesaya 42 haleluya umurongo wa 6 reka duhere ngaho twumva icy'Imana ivuga ati je Uhoraho naguhamagaye mu bugororotsi nzogufata nkuzigame ngutange ngubera abantu isezerano n'abanyamahanga ubabera umuco nguhumure impumyi ngusohore imbohe mwibohero nabicaye mu mwiza ngo bave mu nzu y'imbohe harabo satani yaboheye mu vyaha harabo satani nabo baframasonyene baboheye mu nzu y'imbohe bagenda bakurikira nk'intama batazi ibyo bakurikira ngo mutumishi ngo n'umunyabitangaza ngo yambwiye ibyanje narababwiye ko abadayimoni babona bakavuga mugabo haraba Imana igiye kugururira amaso ibakure muri ubwo bushabarozi babasutsemo ibakure muri ubwo busho ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntimukaba abanyagano b'abantu abantu kasanga ngo nguyu ni daddy wawe ni Yesu Kristo mugabo nta mwana w'umuntu ushora kwita daddy mbega wewe kumengo intumwa ni bangahe bigeze babita ngo muri ba papa ni bangahe ewe gaye mbega mbega dadi mbega abo bantu biyita bakagomba gusengwa gusumba imana nibiki nashaka ndakubwire ngo hari abo satani yaboheye mu gasho ugakurikira umuntu aho gukurikira imana ariko imana iraje kugira ngo itabare yugururira abo bantu bose baboshwe ngo jewe nduhoraho iryo niryo zina ryanje icubahiro canje sinzogiha uwundi n'ishimwe ryanje sinzoriha ibigirwamana by'ibibazano murumva aba bantu bahaye ibyubahiro abantu gusumba imana gabeneda mana iravuze ngo ndaje kwisubiza icubahiro canje icubahiro cy'uhoraho ntigishobora kwemegwa imana ntishobora kwemera yuko icubahiro cayo gihabwa uwundi hari abantu ino munsi basigaye basenga umuntu gusumba uko basenga imana abo bose ngo imana ibabona ko basenga ibigirwamana mugabo ijambo ry'imana rivuze ngo iki ngo jewe nduhoraho niryo zina ryanje ngo icubahiro canje sinzogiha uwundi n'ishimwe ryanje sinzoriha ibigirwamana by'ibibazano imana ishimwe cyane icubahiro cy'uhoraho kirikwiye reka tubandanye ngo raba ibya mbere birashize kandi ndabamenyesha n'ibisha bitaraseruka ndabibabwira nimuririmbire uhoraho indirimbo nsha n'ishimwe ryiwe uhereye ku mpera isi muririmbe yemwe abagenda ku kiyaga n'ibiri muri cyo byose namwe biyaga byo kuri cyo n'ababibamwo ubugaragwa n'ibisagara byabwo n'ibirangurure ijwi n'imihana y'abakederi ababisera baririmbe basemerere bari ku mpinga z'imisozi ibyo nibyubaha uhoraho byamamaza ishimwe ryiwe mubaba ku kiyaga uhoraho azoja gutera nk'umuhizi agwanane ishaka nk'intore mu ntambara azobirahira mbere azobivuga n'ijwi rirenga abansi biwe azobagirira ibikomeye ehaho nahoreye naracereje ndiyumanganya noneho ndataka cane nk'umugore ari mubise nzohezagirika nsemagiritse nzotongoza imisozi n'uturambi nzotongoza imisozi n'uturambi numisha ibyatsi byose byaho mu nzuzi nzohahindura imusozi kandi nzokamya ibidengeri nzozana impumyi mu nzira zitazi ndazirongore mu ndari zitari zizi nzohindura umwiza uba umuco imbere yazo n'ahagoramye nzohagorora ibyo nzobishitsa sinzobabesha sinzobaheba ni kuhoragize imana ishimwe ari ibyo waragiye gushitsa ngo imana izobishitsa hanyuma ku murongo wa 17 ngo ariko abishimira ibishushanyo by'ibibazano bazosubizwa inyuma bazoteterwa cyane bo n'ababwira ibishushanyo byavugutiwe mu nkero bati muri imana zacu imana n'urudome rutoya abo nibo bagiye kumaramara uhoraho ngo aho yahoreye burya hari abantu bakora ikibi bakamara imyaka n'imyaka bakora abantu bakibaza bati none imana ndababonaga abasha abantu ko ari abanyakibi bangana gutya mugabo imana ivuze ngo iki ngo aho yahoreye nimuhumure urafise ibyakuzengereje urafise ibyakubabaje bimaze imyaka n'imyaka bikuzengereje bimaze imyaka n'imyaka bikuburagiza ngo aho uhoraho yahoreye mwene da ngo agiye kuvuga ngo agiye guseruka ngo ni jewe uhoraho ngo icyubahiro cyanjye sinzoguhe uwundi ngo aho nahoreye naracereje ndiyumanganya noneho ndataka cyane nk'umugore ari kubise mana igiye kuvuga igiye guturagaza ijwi ryayo hejuru y'abo banyakibi hejuru y'abo bantu bisha amashengero hejuru y'abo bantu bisha ibihugu bisha amashyirahamwe bisha imiryango hari imana ize gutabara bene data mana yambariye ngo nimusenge isengesho ryo kumenagura imisozi kuko twumvise ngo imana izoduha kuguhindura igisekuzo ugiye kumenagura imisozi haleluya